Nizar ushaje shambu karwa nkundi ngomi ngangarinya bibinya migwa munga Nohe Dishijiro yabitere macuma rwandire ngabo nkotanye amarere utazarira ku murimo ndi ngorore munga
Kuma 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 kuma
Ya mwana rwanda ni wo mugongo mugaru kuhitse Iko gicumbi kiwacu igihugu twarazwe na kanyarwanda
Ya no hay nada.